asebenzi yamfaka nje ukho umuntu phela ucela ukuthi ambhadalanga imali yamfaka yazi yazi kule yinye futhi imali yami engadliwa khona hey mfowethu hayi mina kunjamba baba hayi ngono sizame wona lapha uyokungashuli ukuthi umfowethu ah badala fine kwamashini ngasiningi kanja aw ayiwani sule yefethu aw uzule yefaba I'm going to go to the house.